Mtazamaji, familia yake Mudi Awori imeweza kudhibitisha kwamba yupo hai na kutupilia mbali taarifa ambazo zinaendelea kusagaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinasurutisha na kusema kwamba amefariki. Hivyo wameweza kusema wapotezee mbali na wakasema kwamba yupo hai. Nitakupasha taarifa zaidi, endelea kusubscribe. Ikini kituo namba 1 cha TNG.